byatuguyeho giturumbuka umuyaga nta wirati ndawitegura cyane ndagira nawe twoje kuwitegura hari byo tutoshoye kubuza nivyo vyabaye rero kuri tariki ya 18 ukwezi kwa kabiri mu gihe cy'isaha 10 gucyo habaye imvura nyinshi itangurirwa mbere n'umuyaga mwinshi igihuhusi kiraheza rero kirakora ibyo twabonye igisenge cisengero kiraguruka mabati ariko ararira ubu n'ubunywenywe nta nico yoshora kuba agikora iruhande iyo sengero ryasambutse n'uburaro bw'abasaseridoti nabwo nyene ibiti byavuye kuri iyo sengero byaguye kuri bwo amabati ariko aratobagurika ibintu birononekara gose ndetse n'inyuma y'iyo sengero umbore batari bake bamaze kubona twari dufiseho n'inzu y'amakoraniro sale nayone yaragize ibyago nk'uko nyene amabati ariko yaragurutse ubu byose rero ni nk'uko byabiri hasi turifumbereje koko embo bihe nk'ibi mube nk'ibi n'urubanza rukomeye umuntu adashobora kwifasha ni nacyo gituma rero dusaba ko abo bishobora boheza bakatuba hafi bakaba hafi umuryango wa Kristo wa paruwase Kibumbu rero ushobora guterera ibati ushobora gutera agafuko kisima mbere ko bimeze gucyo igisenge cyari higizwe n'ibiti ubu nibwira ko atari ibiti bizokongera gusubira ko mu gusanura ni neza ko duzawasha dushira ko ivyuma bikaba ari byo duheza tukarenza ko amabati urumva ni igikorwa kirekire gisaba uburyo bwinshi uba afise rero umutima wo guterera umutima w'ikigongwe umutima ufasha abandi na cyane cyane muri iki gihe cy'ikarema duhamagarira abantu nuko kwerekana umutima w'urukundo yoheza rero akagira icyo afashije agavuka kisima ifera beto icyuma cyo kumanika akaba yibati umwumwe uko ashobora kubijyanye n'amafaranga washaka gutera muri ubwo buryo hariho konte ya paruwase Kibumbu isanzwe yuguruye muri kopeke kayokwe iyo konte yitwa paruwase Kibumbu numero zayo ni 2076 konte iri muri kopeke kayokwe yuguruye ku izina rya paruwase Kibumbu numero 2076.